Jema, Bambuza, Bambuza, Emanuel, 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 Bambuza, Emanuel. Mere yangu baba, uya Emanuel. Mere yangu baba, uya Emanuel. Uya Emanuel, uya Emanuel, uya Emanuel, uya Emanuel.
Manuel, who ya Emanuel, who ya Emanuel.